hacin shiryayye don duk masu bi almasihu mai ceto nan zamu gan shi tare da uba
shall meet on that beautiful shore.